nini dao ga ozongoni Gawe homa toni hubeki ifuli Inadilio wendo uradi Horoho ni hubeki ifeli
Titi hawe na ngumi jani